hagatangura kwaduka amashari muri mwebwe. Attention.
Nta muntu numaze bafise yahungaca uyu Imana yamaze gushavura ihereye ko yahaye amabanga ko yahaye kurongora abandi Imana yamaze gushavura.
Ishe okay, ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse vanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye rya nino ku migabane ya makungu ya kure abatwumviriza muherereye rya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye rya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 8 nyakanga umwaka w'2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse kwa makuru akomeye cyane ndabakengurukire cyane mwe mwese mwaheje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyonde ko muraca mubona arakazogera naho nyene mufyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ngingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu byuno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma z'uko vyibonekeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwa buri ko buragana kwiherezo kuri ubu umupastor akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi arahejeje gushira ubuvugishwa habona kubigiye gushikira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'indazo kwica umukuru w'igihugu Neva zopfa ryari byo byose uraza kubyumviriza mwido nido ry'amakuru yacu nayo mu yandi makuru tuza kubashitsa ko bavugwa kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi undi wahejeje gushitswa mwibohero rikuru rya Gitegaho yarapfungiwe muri aka gatonda makuru akomeye cyane dushikiye nuko abana biwe umutambukanyi wiwe n'abaryango biwe bo bariko barerekeza ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye amakuru yo kwizera dukura kuba hafi ku muryango akatubwira ko urwo rugendo rwapangwa mwibanga ntangere hari igihugu gikomeye cyane cyahejeje kurungika indege za kubatwara ese hari abakomeye mu butegetsi bwa Gitega bo babazo mugambi w'umuryango ngo wa generali Aregiome Bunyoni mu nzego z'umutekano mu gipolisi no mu iperereza bose barafisa ayo makuru yose twayabatohoreje turaza kuyabashitsa ko ido nido nayo mu nyuma z'uko imyaka 9 rumanye ababikira batatu b'abatariyano kazi bagandaguye kuri paruwasi ya Kamenge hari amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira mwaka gatondo ashobora kumara amazi bamwe bamwe mu bategetsi ayo makuru nayahe nayo turaza kuyagushitsa ko ido nido muri ibiganiro byacu kandi turaza kubashitsa kwa makuru akomeye cyane dushikiye mwaka gatondo kuri Desire Sindayigaya turaza kubashitsa ko n'ayandi makuru akomeye cyane avugwa ku murundi kazari muri Arabia Saudite we wica usabwa manuka munsi y'video rabahanditse ijambo sabone ufyonde ko uracubona harakazogera naho nyene ufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakana ntangure ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwaje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mufyonde ko muraca mubona harakazogera naho nyene mufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi iyi ni Burundi News TV ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka handi aho umurwa wamenyesha makuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza makuru bakayatosora neza hama bakayaturungikira na twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cyane turi kwigenekerezo rya 8 nyakanga umwaka w'2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse kwa makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu nyuma z'uko haheze igihe kitari gito buvugishwa budasubira kwibonekeza kuri ubu mu pasteur akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi arahejeje kuvuga amajambo akomeye kuri leta ya Gitega ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka gatondo ari uko mutambukanyi wa General de Police Aregiome Bunyoni n'abaryango biwe babari mu rugendo berekeza ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye boba bahunze imbere yuko tugushitsa kwa ayo makuru dutangurire ku gutabariza Desire Sindayigaya umuganga w'ibitungwa canke se veterineri mu Kinyamazuru eka dutangurire ku makuru akomeye cyane yo gutabariza Desire Sindayigaya ni umuganga w'ibitungwa baho bita muri Siridi muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza wenyene asanzwe ari umworozi afisiraro ry'inka i Buringa muri komine Gihanga inyuma y'ejo haheze hagati y'isaha zine n'isaha zitanu z'umurango Desire Sindayiga yarafashwe n'abantu bambaye impuzo z'igipolisi bamusanze kuri farumasi veterinari iri ngaho iburinga aho yaragiye kugura umuti w'inka yiwe bamutwaye mu modoka ya kamyoneti double cabine yera y'ibiyo bitabona ababibonye ntibamenye ko afashwe kuko bamujanye babikoze nk'uko bo bashaka ko aja kubavurira inka canke nk'abari ko baramuhanuza biwe batahuye ko yafashwe babonye atagarutse bahamagaye basanga telefone yiwe irazimije uwo menyaho Desire Sindayigaya yo bapfungiwe yo twandikira canke se akandikira ndondeza kumuhora WhatsApp akamenyetso ko kongeraho 32 amajana 465 651 995 nayo muyandi makuru akomeje ane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu imyaka 9 irarumanye ababikira batatu b'abatariyano kazi bagandaguye kuri paruwasi ya Kamenge babiri bagandaguye ku mugoroba wa 7 Nyakanga umwaka wa 2014 uwundagandagurwa mu gihe cy'isaha 8 z'ijoro kuwa 8 Nyakanga icyatangaje benshi ni ingene uwo mwicanyi yoba yagarutse kugandagura mu gihe abapolisi bari baraye bakikuje iyo nyubakwa atani iminsi haciye igipolisi cerekanye umugwayi wo mu mutwe yitwa Christian Butoyi kinemeza ko yiyemereye ko ari we yishe kandi ko bamusanze ariko aragurisha telefone y'umwe mubabikira ibitatahuritse mu gihe uwo mugwayi atani ijambo yavuga yasa n'udatahura ivyo arimwo ahari ko hatangirwa ikiganiro ntaco leta y'u Burundi takoze kugira inumye abakoze amatohoza n'abafise ico bazi kuri ubwo bwicanyi Radio RPA ya Bobo Rugurika yaraburabujwe arapfungwa ariko aguma ashigikiwe n'abanyagihugu vyashavuje leta Juventus Nduwimana umukozi w'iperereza yiyemereye ko yarimwo mubishe ababikira yaciye hamagarwa ubutarira iyo yarari muri Somalia maze yinjizwa mu mpimba muri Nyakanga umwaka wa 2017 Juventus Nduwimana yarasohowe mu mpimba n'abakozi biperereza ko bico gihe ntawuza amaherezo yiwe ico twokwibaza bababikira bazize iki aba batamakazi bari bamaze imyaka ishika kuri 30 bavura abanyagihugu bato bato mu Kamenge no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ni gucyo bari bamaze kwakira imbonera kure mu bitaro byo mu buseruko bwa Kongo bari bafise amakuru ajanye n'ingene imbonera kure ziriko zihabwa inyigisho za gisirikare muri Kiriba Onde mu gihe Petero Karaveri Mbonimpa yari mu mpimba yagerezwa ko yabeshe mu gushira habona iyo myimenyerezo ya gisirikare ababikira bo bari bafise kandi amakuru ajanye n'urudandazwa rwa magendo rw'amabuye y'agaciro bene urw'imiti rwakorwa na bamwe bamwe mu bihangange byari mu butegetsi mu Burundi bivugwa ko ababikira bishwe kugira ntibashira habona ukuri Rusia Polici yakerewe ku myaka 75 y'amavuka Bernadette Bogia yakerewe afise imyaka 79 y'amavuka Orugara Chieti we yakerewe afise imyaka 83 y'amavuka gushika ubu nta muntu n'umwe arahanirwa ubwo bwicanyi na makuru akomeye cyane dushikira biruko mu nyuma zuko hari umurundi kaza wa muri Arabia Saudita ariko aratabaza avuga ko ava mu nyamabere hafi ya kampu Muzinda mu ntara ya Bubanza mu rugo rw'umuhisi Atanazi ntibashira kadada avuga ko yubatse urugo rwiwe mu maramvya mu majambo yiwe avuga ko uwo mutorera abahungu bantu bashira kadada Shadarake na Jonathani ko yoca ronka ubutabazi yaba muri Arabia Saudite uyu mukenyezi yagize ivyago yamenye uko yajanywe mu bitaro avuga ko yikangu yasanga kikujwe n'abaganga yuzuye za panse mamunda avuga ko atazi ibihimba vy'umubiri bo baramukuyemwo yashize ahabona utu video twerekana izo nguma yisanze ko muri kino gihe uyu mupfasoni ari mu buserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite. Abo bari kumwe bavuga ko asaba gutahukanwa mu Burundi ariko buserukizi ntaco buriko buramutomorera. Iyindi ngorane nuko kubagira izo ngorane atawe ushobora gutora umukoresha wiwe. Uyu mukenyezi ararembye avuga ko n'igihe yotaha hatabonetse abamutegera ku kibuga c'indege vyagorana cane, niyo mpamvu asaba gutabarizwa. Asaba kandi ko ambasade yo muronderera uko ataha kuko atorohewe na mba. Mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu avugwa ko ahora ari umushikiranganji wa mbere General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Mu nyuma z'uko asubizwa mu ibohero rikuru rya Gitega ku munsi w'ejo, amakuru akomeye cane hejeje kudushikira mwaka gatondo nuko umutambukanyi wiwe n'abaryango biwe bo bariko berekeza ku kibuga c'indege citiriwe Amerika yo rundadaye. Amakuru akomeye cane hejeje kudushikira nuko igihugu ca Misiri cyo bacyahejeje kurungika indege yo gutwara abaryango bo wahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko bimenyekana ko General Alain Guillaume Bunyoni afise amatungo atari make mu gihugu cya Misiri, leta ya nyene icubahiro General Major Evrest Ndayishimiye yarakoze ibishoboka byose binyujije muri diplomasi kugira isaba igihugu cya Misiri gufatira amatungo ya General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Ariko igihugu cya Misiri kiravyanka gushika ubu atawuze urimo iyo diri yo guhungisha umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni. Ntibiranamenyekana neza niba uyo muryango wamenyesheje leta ya Gitega kugiye kuvanga mu gihugu cacu c'u Burundi canke se vyo babiriko birakorwa mu ibanga ntangere. Abamenyesha makuru bacu bariko baradukurikiranira ivyo urwo rugendo ibiragenda bidushikira turabibashitsa ko vyose ido nido. Mu biganiro vyacu biza turaza no kubashitsa ko General Alain Guillaume Bunyoni merewe mu ibohero rikuru rya Gitega aho yasubijwe ku munsi w'ejo. Eka noneho tubareke mwumvirize ubuvugishwa bwahejeje gushirwa habona kuri leta ya Gitega. Turaza kugaruka tubashitse kwa makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu bwumvirize
ni bibiliya handitse ibyago byarabitere u Burundi subiye kubisubiramo ibyago bigira bitere i Burundi Mark 15
kumwashatse gushira imana imbere rero ni mucakenge mutere ku muntu ari we mwana w'Imana mu kibanza cy'iteka kimubereye sikiriya oyaye ni cha kabiri nimibuke Yesu ariko arabwira wa muhinga w'amategeko ibwirizwa riruta yandi yose ati urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'umushaha wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo bwirizwa rikuru kandi rikaba n'irya mbere. N'irya kabiri rimeze nk'iryo, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Ndabibwira mwebwe bene icubahiro, mukuru w'igihugu cacu, mwebwe leta, turaba natwe rero twazanywe n'urukundo rw'ukuri ataraga kungero atarakuma kuko no hava nirukanwa mu kibanza ndimo cyanye ngo ndabwe igitsure. Turaba mbere twazananywe n'urukundo rw'ukuri dufitiye Imana n'abarundi n'abarundikazi abana b'Imana dusangiye iteka. Niho nababwira yuko se n'umwana bama bajana. Ndabibwira mwebwe bene icubahiro, mukuru w'igihugu cacu, mwebwe leta, hari uruhande rw'urukundo rwatwanikiye n'ubu. Ego jewe mbona yuko rwatwanikiye twebwe abarundi. Urwo ruhande ni uruhe? Ukure kuriranira no gusubiza hamwe. Nibwira ko bavukanye inkota ya 10 simushaha w'u Burundi igahakwa kubwica gaheriheri. Nukuri n'amacakubiri kenshi turabesha ngo afatiye ku moko amoko tutayiha atanda umwe ashobora kugira ati jiwe nshaka kwibera uyu nangwa ayo macakubiri nta kindi kiyabyara atari indandende gukubirana ukurya abandi baraba abandi bariko barishwa n'inzara bakishwa n'indwara twokijije ibyo nabyo bavukanye kugira ngo biranduke deze dusubiye kugendera mu bumwe bwuzuye n'ukurekuriranira tugaheza tukagabiranira ikigongwe.
Yesu Kristo nashimwe uko bw'Imana. Nagira ngo ntange imburi Imana yasubiye kumpa uyu munsi muri iki gitondo saa icumi kushika saa kumi n'imwe z'igitondo cyo ku igenekerezo rya 2029 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Reka tubanze dusenge Imana. Ndagushima Mana y'icubahiro, uri Imana ukomeye, uri Imana uhambaye, uri Imana ushitse amasezerano, uri Imana yuvuze biraba, uri Imana uhambaye, winyegeje mu ijuru, ata muntu n'umwe aragukubita ijisho ngo avuge ngo intebe yicaye ko niyi. Abana b'abantu intebe zabo barazirondera bakazibona zikajya ku ivumbi, ariko intebe yawe nta vumbi rijako. Uri Imana ibihe byose. Mana ndagushimiye kuko uri Imana waremye ikiremwa muntu, kandi iyo ushatse ikiremwa muntu uragicisha bugufi. Hari uwo wahaye Mana wo mu ijuru intebe urabakoza ubagira barebare kugira ngo ababonye bose bagira icyo biyumvira. Mwana ndagushima muri iki gitondo cyiza, aho wahaye kuganza ari bo bagize barebare, ugira n'abandi baha bagufi kuba bagufi kugira ngo ntibarehe namwe bashize hejuru barebare. Wowe rero urengeye abami bose bo mu isi, abami bose bo mu isi urabarengeye, kandi ndagushimiye Mwami no kuba waturamukije, wandamukije ukaramutsa igihugu cy'u Burundi, reka n'isi yose Mwami. Icyubahiro ni icyawe. Ndagushimiye uko wangendereye ukampa ubuhanuzi ngo ndabusohore ndabubwire Abarundi, reka Mwami n'abanyamahanga ba muri iki gihugu. Ndagushimiye kuri Imana iteka ryose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana yangendereye muri aya masaha ya saa kumi y'igitondo kugeza saa kumi n'imwe impa ubuhanuzi ku gihugu cy'u Burundi. Simburi ya mbere, si ya kabiri, si ya gatatu. Imana iratugabishije isubiye kuntuma muri iki gitondo ngo mbwire ababa muri iki gihugu cy'u Burundi. Ntabwo iyi mburi iraba abakuru gusa, iyo tuvuze abakuru n'abantu bose bazi ko Umwami wacu Yesu Kristo ari Umwami n'Umukiza wacu, abo bose bitwa abakuru. Iyi Imana ivuze abantu baba muri iki gihugu, ni umuntu wese yaremwe n'Imana, yaba uwera, yaba umuzungu, yaba umwirabure, iyi mburi iramuraba. Reka rero Imana iravuga ngo nimutihana, mwaranse kwihana imburi zirengana, ntumuyu, ntumurya, ntuma n'uwundi. Imana irambwira ngo nje guhora amaraso yirirwa araseseka muri iki gihugu. Imana iravuga ngo nje kuko hirirwa harasahurwa imfubyi n'abapfakazi, abantu bakanyagwa amatungo yabo, abakuru bari ngaho, abapfakazi bakanyagwa, abakuru bari ngaho. Mbega wewe Imana yashize hejuru, yagushizeho hejuru ngo utwaze kunyaga uwo muntu harimo aranyaga abandi, abantu barimo baranyaga abandi. Imana irirahiye, iravuze, iramaramaje ngo iraje guhana abantu bose b'inkorabara, b'intumva, bangaza abandi, bakabatwara amatungo yabo. Mana tubabarire cyane. Iki mpijambo ryo mu gitabo cya Ezekiyeli 5 ihereye ku murongo wa 15 ushika ku murongo w'17. Reka tuhasome tuhumve. Ezekiyeli 5 umutwe w'ijambo uravuga ngo uko umushatsi wabaye ikimenyetso cy'ibyago byagera bitere i Burundi ni Bibiliya handitse Yerusalemu ariko ni ibyago byera bitere u Burundi subiye kubisubiramo ibyago bigera bitere i Burundi Mati 15 mazuzuba igitutsi n'agatwengo n'akabarore n'akajoreza mu mahanga agukikije ninagucira ku iteka mfise uburake n'ubushangashigwe guhambariranya ishavu igihe uhoraho mbivutse 16 kandi nkabarasa imyambi mibi ya kigoyi yo kubagesetsa iyo nzorungika kubatikiza kandi nzobagwiza kw'amapfa mvune inkoni wishimike inkoni yanyu mwishimikije niyo niwo mutsima 17 kandi nzobateza kigoyi n'ibikoko by'inkazi bikugire nyakamara icyiza n'ibitenga by'amaraso bizoca muri wewe kandi nzoguterera inkota igihe uhoraho mbivutse amen uko ni kuhoraho agiye kwimara ishavu agiye kwimara akagayo ku gihugu cy'u Burundi mwarivye murabirundarunda ariko ntaho mugiye kubirira ntanaho muzobijana mwarasahuye impfubyi musahura abapfakazi ntabwo mugiye kubirambamwo mwaragiye mutuza abandi barangara ntabwo namubwiye kuronka amahoro nubwo wakoze ibyaha mu Burundi nubwo wasahuye mu Burundi ugati igihugu cy'u Burundi ugatukoma kugahunga inkota y'Imana iragusanze iyo wahungiye wa mugabo we wa musore we wa mudamu we wa nkumi we iyi mburi araba umuntu wese yakoze ibyaha Imana irambwira ngo ndamara maje ngibi bintu ugiye kubirabisha amaso abanje harakeye akomwa kumugororotsi burije kumunyavyaha Imana iragarukira nyereka ingabo igomoye izanye gutera iki gihugu nabonye ari ingabo zirezire koko ingabo zirezire amaso yazo asa n'igishirira asa n'umucanwa zambaye ivyuma ivyuma gusa sinokubesha uhora harimwe aranyereka izo ngabo araprezanta umwe imbere yanje aranyereka ati zose ukuntu yati asa niko zisa kuva hasi gushika hejuru nta mubiri navuga ntibara abazungu nabonye amaso atukura hose bambaye ivyuma gusa Imana irambwira ngo mukuru wabo n'uyu yari afise agakarabo ako gakarabo kari gapfundikiye Imana iranyereka irambwira ngo arafata azofata umuriro uri muri rya karabo aheza bushire mu kiganza ngo aheza huhe ngo uwo muriro uzocuranda gata ushike impande zose yahuhiyemo uwo muriro nubwo mufise ingabo nubwo mufise iki uwari we wese ntabwo ashobora guhunga Imana ndayibaza nti mbega none abo bo bakuru ntibazohava bahunga bagahunga umuriro wawe ugasigara urota twega abantu bato bato Imana irambwira ngo nibafate indege nanjye hejuru nzoshiraho umunywa amazi ngo nibafate indege ngo nanjye nzorekura imiravyo y'inkuba ariko nta muntu azohunga Imana uzoja mu bwato mu kiyaga Imana iravaho nanjye nzosukamo umuyaga ubwo bwato ntibuzorengana Imana itubabarire cyane iyo abarundi baba barabandi bari bakwiye guca bugufi bagapfukama bakihana akarorero nak'umwami w'Ininewe Imana ndagaruka ndayibaza nti none abagororotsi bazoja hehe Imana irambwira ngo heka ndakwereke inyereka abayo ubuhungiro barimo barafata iyo baca hanyuma irambwira ngo aha hantu ntuhavuge ariko uyisohore ibibanga ryawe nanje Imana nanje nza gufata imoto nije nayitwara ici shiri imbere yanje ikinogo kinini itrashe nini koko imbona ndashitse imana irambira ngo bandi nibarengane bo binturengana ngo ndagukumice ngaha muri iki gihugu kugira ngo amabi yose nagiye ndakubwira agiye kuza uyaboneshe amaso n'amaso yawe uzugira icyo uzobwira abanje basigaye imana rero yasigaje muri iki gihugu abayo bararengana ishishira imbere yanjye yo trashe kugira ngume ndaba ibirimo birashika nze ndabibwire abayo yakinjishije ifise aho yagiye kunyegeza imana ishimwe cyane imana irambwira ngo icatumye ngo narakubwiye ngo reka ndagutahane kuko urimo urabona amabi menshi muri iki gihugu nibigushikira uraheza urasenga urantakambira n'abagenzi bawe urabibabwira barasenga ndaheza ndavyigizayo ndavyigizayo inshuro ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane iya gatanu iya gatandatu rero iyindwi izoshika nzogutahana ariko ibyo bintu bibonye uvyeretse ubibwiye abo nzoba nakinjishije n'abazoba bavutse nuko imana irambwira ngo abakozi banje abitwa bakuru iravuga abapasiteri iravuga abarimu iravuga abadiyakoni iravuga abantu bose bahawe amabanga nayo mu mabanga y'imana bataye amabanga baca muri politiki bajya bose inkota y'imana irabarigise imana iravuga ngo abakuru barimo barica abandi abakuru bica bene wabo irimo iravuga abakuru hari abakuru b'abapasiteri hari abapasiteri bica abapasiteri bene wabo hari abarimu bica abarimu bene wabo hari abasenzi bica abasenzi bene wabo hari abaririmbyi bica bene wabo imana iravuga ngo imfyisi zamariye intama ngo kandi zimarire intama abakuru bari ngaho imana iravuga ngo mbega ninde mukozi wanje yagiye mu ngoro yanje arampamagara ngo ambwire yuko imfyisi zimaze intama ngo jewe sinze gutabara ngo uwo mukozi wanje naze duhangane tuburane ngo mbega ninde muntu n'umwe aganza tubitavuye kuri jewe ngo nuye imana iragaruka irambwira ngo iyo haboneko n'umwe aza kumborogera ngo nanje ngo naca mpindura kuko ntaho ganza kutava iwanje ngo nkashiraho abanyubaha yewe mukozi w'imana imfyisi zakumaranye intama uri ngaho ugatinya kubwira imana yewe imana izo kubaza intama z'imana iyo wazagiye wamusenziwe mukuru w'abasenzi mukuru w'abaririmbyi abo bantu imana yaguhaye igihe kuzo bakubaza pasitori mwungere ugiye kubazwa intama yaguhaye iyo wazisitse imana itubabarire cyane murambara amakoti mugashaza mukarya mugahimba ariko mukanyimu ntimwiteho ibyo imana yabashinze imana irambwira ngo umurundi aba muri iki gihugu ngo ni igiki ntabakoreye ngo nari nzi ko muzokwera imizabibu ngo none mwamye ibijabija niyo mpamvu imana imaramaje kuri gita abantu baba muri iki gihugu bitewe n'ibyaha bikorwa bigahera ku bakuru gushika ku bo hasi ehe namwe muvyirabira guhera uyu munsi pasitori yarataye amabanga ubu yagiye muri politiki mbega ko yaguhamagariye kuvuga ijambo ry'imana ngo abantu bazaje mu ijuru yaguhamagariye kuvuga politiki imana iravuga abakozi b'imana basigaye basambanya abo bahaye ubutumwa abana babo burya umukirisu aba ari umwana wa pasitori abajya gusambanya abo baretse mu ngoro y'imana abasambanya ugwaruka mu ngoro y'imana ibyo byose imana irabivuga imana iramaramaje ihereye hejuru mu bakuru ishitse ku bantu batonya imana rero iravuga ngo n'abahunze bakoze amabi inkota y'imana igiye kubashikira iravuga ngo ntabazohungira mu rwanda naho nyine umuriro ugiye kwaka ntabazohungira tanzania naho nyine umuriro uzaka ntabazohungira congo naho nyine umuriro uzaka kugira ngo bose uwo ari we wese ahanigwe hahandi yakorera amabi nta gufata indege nta gufata ubwato oya Mara bizinga tsinze murabirunda birababaje kubona ingoro z'Imana zipfa ariko ahandi bakasengera mu mukungugu ariko amafaranga yo kujya kwica bene wabo iyo barayaronka ayo gusamara no kwi no kwicana bakayaronka Imana rya yamaze kwirahira Imana yarahiye iramaze kubona ibyaha ibyaha bibera muri iki gihugu ukuntu mwamaze amatungo y'impfubyi n'abapfakazi abandi bakamara amatungo y'abantu bahunze bo mu komora umuntu gacucikira amatungo yiwe amahera mu mabanki imituka impango amatongo Imana irirahiye ngo ndaje kumara amaza abo bose nta hantu na hamwe bazoja Imana iraje kubahana wa muntu we uzi neza yuko wasahuye ibya mugenzi wawe nagira ndakubwira uje gusubiza hakibona Imana irakaravye nanjye ndagusezeye nk'umugaragu w'Imana twasemereye kuva kera bayi bayi ndagusezeye umurundi wese kandi aza kumva iyi mburi ayishikirize mugenzi we umukozi w'Imana yumva ayishikirize abanyeshengero umuntu wese yumva ayibwire n'abandi Imana irakaravye Imana irakaravye mwabwiwe kera muranka kumva mwahanuriwe kera muranka kumva umuhanuzi yaza n'ubuhanuzi agapfungwa cyangwa akicwa abandi bakabayongomeza ntibamenye irengero mbega wewe uzoja hehe kushikiriwe iminsi mibi gushikiriye warabirunzarunze urabuze iyo uja kubirira waravyegeranije urabuze iyo bitwara Imana ihana mu buryo bwinshi nagira ndababwire nubwo Imana icimpa ikigererezo cy'igihugu cya Isirayeli ngo reka kiriya gihugu nticitwa Isirayeli kera Imana irambwira ngo kiriya gihugu cyagiye kwitwa igihugu cya Isirayeli igihe cyaho ngo ndahirukanye abamoni n'abandi ngo cyari igihugu cyitwagwa n'abami barahunga ibirukanisha amavubi nayicizana abo mu nda ya Aburahamu izana abo mu muryango wa Yakobo yari bo Isirayeli irahetse batereka hariya hantu makiriya gihugu natwa ha muri iki gihugu Imana ifise ububasha bwo kutwirukana bose mu mburi iheruka kuma yarayimpaye irava ko hari abagiye gupfunyirwa mu mahanga iyo si ndayigarukako nagira mbira umurundi uri hano igituma izirimo irari ugikitse imburi z'agasaki isaki suki twaba nuko Imana idukunda nagira ndakubwira ucumve iyi mburi umuntu w'Imana wewe ushikira baganza ugende babwire ati nitwihane Imana iramaramaje ntawe ugiye gutinya kandi bose bari nta muntu ari hejuru y'ikiganza cy'Imana nta n'umwe ari hejuru y'Imana umuntu uwo ari we wese Imana iramusaba guca bugufi ca bugufi mwene data izi mburi z'agasakisaki ntabwo zizigenda amahoro ijambo ry'Imana iyo risohotse rigarukana umwimbo rigarukana umwimbo nagira ndakubwire reka wumva nka karirimbo umuririmbyi yaririmbye ngo jambo ry'Imana ntiritsogenda ubusa oyaye ntiritsogenda ubusa mu Burundi jambo ry'Imana ntiritsogenda ubusa oyaye ntiritsogenda ubusa amen nuko rero bene data Imana inyibutsa nagiye gupfungwa nubakiye igicaniro Imana baramfungira haranga mfungwa n'umopeje afu umukozi w'Imana mu biro vyiwe yari afise bibiliya zitatu arambwira ngo ufise Imana y'igisuma y'ibimpango none nari nubakiye Imana igicaniro none rero ko hasigawe n'ubusho bwateguwe gupfunga Imana n'abakozi bayo ubu rero Imana nayo yubatse ibihano cyangwa se yubatse agasho ko gupfunga abapfunga Imana erega umuntu uwo ari we wese akora ibyaha abapfunze Imana ure abikogotoye yatanze imbabazi kuva kera muranka kumva harabo yagiriye neza Imana yarabadugije bagira barebare abandi bagira bagufi ibaha icyubahiro none cya cyubahiro yabahaye nico kiri mu kiromora abandi nico kiri mu kirasahura abandi uravuga ngo ndagupfunga n'Imana yawe ndayipfunga mbega kabaroni musigaye mupfunga Imana mwarose aho mupfungira Imana reka rero nayo ibanze zibatihe ibakubita inkota yayo kuko nange murafise ubushaho kuyipfunga nze ndabe ko muzoyinesha muri mwebwe mwabarundi mwe mufise umutima w'akadada wo kutumva ubuhanuzi bukuma buvuga bukuma busemerera iyo giye kuri YouTube usanga inkuru z'u Burundi wahugiye usanga inkuru z'u Burundi none mwebwe mubuzwa n'iki imbabazi z'ubuntu mwihane muvafanure na gatima kabi ko kutumvira muravuga ngabo bahanuzi imana ituma ngo naba muninzara nagira ndababwire iyi mana dukorera iyi mana nkorera niyo ifise ubutunzi ntabwo yananigwa no kumpa ibyo mutima wanjye ugomba yego nivyo abakozi b'imana turakenye ariko dukenye mu buryo bw'umubiri turabatonze mu buryo bw'imvayemo mwaravyivye mwarasahuye abandi mwaratoteje abandi mubatwara ivyabo namwe murabuze muca kubirira murabuze muca kubirira murara imitima ihagaze ariko jewe ndaryama n'imana yanje nuko rero bantu b'imana iyi mburi nayihawe muri iki gitondo irambwira ngo ntirirenge ntayitanze nanjye ndayitanze muri iki gitondo umuntu wese aza kuyumva ayihe mwene se ayihe mwene wabo kuko iyi mburi ntiraba ngo umuntu ni wo mu rushengero runaka iyi mburi irakiremwa muntu ki ari muri iki gihugu cy'u Burundi kandi umuntu ayumva n'abanyarwanda bayibahe kuko no mu Rwanda nyine umuriro ugiye kwaka Tanzania uzokwaka Kongo uzokwaka nta muntu n'umwe afise ahazohungira yemwe bantu b'Imana b'abanyarwanda ushobora kuronka umunyarwanda akayimuha n'abanyarwanda bihane abatanzania bihane abakongomani bihane nta muntu n'umwe aza bafise yahungaja oya Imana yamaze gushavura Imana yamaze kuraka yemwe bantu b'Imana amababera munsi y'izuba Imana iratwitegereza ihereye ko yahaye amabanga ko yahaye kurongora abandi Imana yamaze gushavura nuko bene data Imana yampaye makuru impa iyi message ngo ndayisantralize ndayibwira abantu je baho shikanaha namwe uyumva ayihe mugenzi we nuko Imana ibaho umugisha yayimpaye kuri uyu munsi
eka tubakengurukire cyo tibanywanye twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo rya 8 nyakanga umwaka w'2023 tubakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo murabanditse ijambo sabone mufyondeko muraca mubona harakazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro byacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.